7:53, our Sunrise Summer Concert Series continues this morning with Hilo native Kalani Pea.
He is out with his debut album. It is called A Walea. It's being released on August 5th. Kalani will be performing at his CD release party on August 4th at Pakele Live at the Willows. Here with the preview is Kalani Pea, and joining Kalani on guitar is Kamakoa Lindsey-Asing with Miss Aloha Hula 2013 Manalani English from Halau, Nale, Kaumaka o Uka.
Ano leila, he mele ke ia e ho ike ia ka pili paa me ke aloha o hai. No mauna wili oi, ua kili, ua iho mai, ua ho ike ia ke aloha. A pāhola mai ka pomai kai, e ia ho I ma kakui hewa, he vei aloha. E ka ua ke hau anu hea o hea ka ua e luana e I mau ka olu o ka nui kino ua vili ua pili pono ka ua ke hau vei alo I vaula ni o e luana e a ike I kanani o mauna vili a ike I kanani o mauna vili ua noa ka uka a o vaula ni noe noe ai nei o ke hau o e no o ku vahi lani e oha oha I o mauna vili ua vili ua pili pono ka ua ka ua ke hau vei alo mauna vili a ike I kanani o mauna vili